Rabo kai kawai sai da kai in abun ya zo babu kai rabbu ne ce babu kai in babu kai kawai babu da duniya babu sai da kai rayuwa wuce wa take kawai